early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst, but how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when I look at mine. So how do I say goodbye? When I couldn't, you always saw the best in me. Right or wrong, you're always on my side. But I'm scared of what life without you's like. And I saw the way she looked into your eyes. And I promise if you go, I will make sure she's alright. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when I look at mine. So how do I say goodbye? And there's no way you could ever let me down. Gonna steal some time and start again. Be my closest friend. And someday we're gonna make it out. Just hold the light. Just hold the light high, high. So how do I say goodbye to someone who's been with me for my whole damn life? You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when mine. So how do I say goodbye? So how do I say goodbye?
Baba God, I hail your name, oh.
Yeah. sacrifice of praise just for you. I go tell everybody this in a
only good way. There's your other cable. I got Brogger and Anya. I got Mary Jacob. One day, come back in the stand. I am going to get Brogger off one. Elola.
Man, I met you never. But watching it can get one day, never know. I call you any name, what you have, but I had it. I never collect it in the car and I didn't do baby. Jehovah and Cosmin and can die, working money thing. Oh, my God, your Kereki. My logic can hear any name. Gain you know. And don't look here about the hour. Look here to Ghana. Anya amaghị ihe ma na-emara ihe. Anya ezugoke ma na-ezuru oke. Thank you. Anya ezugoke ahụ. Jehova na-agabigakwa anyị maka ezugoke. Ịma na ebe anyị bụ anyị arụ. Onye ụzọ n'ụzọ ọnya anyị ji mehie gị gbaghara. Isi ma mmehie adịghị mgbaghara na ya. Enweghị mmalite inwe gị ọgwụgwọ. Anyị ji ndị niile nọtara peri ọnwa na-etife n'obi aka gị nke na-enweghị mmalite inwe gị ọgwụgwọ. Kpuchie ha ka ọkụkọ na-ekpuchi akwa. Ma uche n'ụlọ ha. Ma mbata ha. Ezinụlọ ka ọ nwere Jehova ebe anyị kpọkụrụ gị gbuo ikpere anị. Anyị adịghị ike ma na-edi ike. Gbuo ikpere anị. Ị bụ nna onye na-enweghị nna, nwanne onye na-enweghị nwanne, na-arịọ gị. Ka ọ bụrụ na ọnwa ga-ebute ihe ọma n'ime unu ahụ, Jizọs na-eme. Ekpere bụ ọfọfọ bụ ekpere. A bịa na ihe arụ, ọ ndị omenala na matara ndị chọọchị. So mgbe mbụ ndị chọọchị adịghị, ọ omenala ka ị na-eme. Ugbu a anyị na-asịkwa aka anyị na-eme ka anyị emezie nekwa ewo ndị na-eri na anyị ndị na-eri n'ọnụ. Onye ọbụla ga-abụ onye nsogbu ma onye na-ebute ọgbaghara na beri ọnwa ya nọrọ n'ụlọ ma ọ bịakwa Jehova mee ya na ụdị ya ka ọ bụrụ na ihe niile gara n'ụdọ ihe anyị na-ekwu.
Ndị okoro dị na mma mgbe ochie, anyị nwere ebuje ga-asị were ga ire So if I be a woman mistake, dog of a cave, they will.
I'm going to go to the hospital. Onyeocha, Ugbo-mike. Ogo ke bu osugo bi ugba. Ana ma se, ihe obula basiro li li osuga. Oga ke bu ti sio. Aga eme siriri were. Igbali ala elu ndu, ke no ndu karia. After 26 years e daro was.
19.
After 18 years e daro was. Ke chineke do ndu ugba. Ewezu ga na Chineke bụ n'anya ndụ mgbe ị nwụrụ anya ịlụọla ndụ kpuchite ụmụ gị niile ọ dịka onye ụga ata afụfụ ịtara onwe nwa gị ọbụla ga-agabiga ihe gabigara onwe onye eziokwu ga-agabiga ihe gabigara ihe niile gbasara ụmụ gị ndị ụzọ mechiri mepere gwụ ụzọ aka nri mepere ụzọrọ aka ịkpa ekwekwala ka ụlọ gị kpechie n'ihi na ọkwa ịba aka na ịma akụ gị na di gị ugbu a kwa na ọ dị aka ihe niile onye ọbụla tiri ife niile ihe gbasara olili gị ọ ga-abụ ruo akwa sụpụtara mmaji mmaji dekwa ji ndị ichi eziokwu dekwa mmanya unu dekwa mmanya unu ndị enweghị mmadụ unu were nka taa gbapụta ọkụ were mmiri gwujuo ya ihe ọbụla ga-ebute esemokwu na mmiri ala anyị ji mmiri ala gwuju ya onye ọbụla aka dị n'ọnwụ nwanne m nwaanyị a ihe gbasara ihe ahụ ụfụ aka ga-azara ụlọ ya bụ ọ ga-ata afụfụ okpukpu asaa ọ ga-ata tafụrụ ụmụ ya n'ihi mma na-aga ihe a niile jiri ada gburugburu wee were nwanne m nwaanyị tupu n'ime ụlọ ya dịwa aga ọ lekwanụ ndị enwe mmadụ nwere nke a mma mmanụ mma mmanụ mma mmanụ lekwa nke a were were kpugbo ihe maja bịa
Mas
Otonahu. Ọ bụ anyị ga-edoro ya. Ọ dọkwara
Every anya mmiri adị na ya sọsọ nwoke anyị nwee
continue the planning and preparation for her final rest. Our Father, we ask and decree that your gracious hand will rest on this occasion.
Amen.
In the name of Jesus
Christ.
Amen. I pray that Jesus Christ.
I'm not going to be able to do it. n'aha Jesus.
Ama m n'ọwụrụ arịrịọ pụrụ iche na-arịọ maka emume a taa.
Nza kemgbe arịọwara na-arịọ Chineke fọgbu weda, na-arịọ ịkọ chọọ n'ime si ndị niile ga-abịa, mgbe ha ga-abịa, mgbe ha ga-ama, ka Chineke dula ha. Ka ihe niile a ga-eme ebe a, ka Chineke bịa bụrụ onye isi oche, were ọnọdụ mee ka ihe niile ga ma n'ikpeazụ anyị gachighachiri ya Chineke, ngọzi ga-abụ nke ezinụlọ n'aha Jizọs.
Ama m na gosi na dị ọ na-ewute ewute, ama na o nwere okwu nkasi obi ma ha na-agwa ezinụlọ.
Nkasi obi m na-agwa ha bụ na ha lekwasị Chineke anya n'ihi na ọnwụ ụzọ nwa ha tụrụ ha ụkpụrụ ezinụlọ ụzọ onye na-ebere arụsị, mma ha anaghị ebere arụsị. Ebe mma ha ji Chineke ehi n'isi ka ha ga-ewerekwa Chineke ehi n'isi. Ọ bụrụ na ha lekwasị Chineke anya, ọ ga-edu ha. N'agbanyeghị ha nọzi dịka ndị na-enweghị nne, ndị na-enweghị nna, ma Jizọs ga-abụrụ ha ihe niile n'ime ihe niile.
Ndewo, biko ka anyị mata atụ aha gị. Ndewo, ọ ga-amasị taa ka ịkọwatụkwa ihe anyị ji gbakọọ onye ebe a n'ụtụtụ a.
Anyị kwe gbafe ụbịa n'ebe a ga imere ihe ikpeazụ anyị megoro onye nwe ahụ. Ka Chineke jiri mkpụrụ obi dị n'aha
Jizọs. Ga-akọwatụ ihe ndị si gasị ga kwuo ihe eji eleta ndị mmadụ taa.
Anyị eshiele jelọf, shee white, so ọ gafere anyị isi ofe egusi anyị ji eleta ndị mmadụ.
Mama arịrịọ pụrụ iche na-arịọ maka emume a taa. Arịrịọ pụrụ iche na-arịọ maka emume a
taa. Oke, arịrịọ pụrụ iche na-arịọ bụ Chineke ga-anọnyere anyị. Chineke ga-abata n'obi anyị, eme wezụga ọjọọ mmadụ, ọjọọ mmụọ, ọjọọ mmadụ, ọjọọ onye nke ga-eme mmemme agaghị aga n'ihu, agaghị aga n'ihu. Eluigwe ga-anọnyere anyị, anyị emeghị n'udo, ma ndị bịara n'udo ga-ala n'udo n'aha Jizọs.
Na mgbe Jizọs ga-agọkọ ụmụ ya ọnụ.
N'obodo a ibi ịkpa ya ugwu ụfọdụ nye nwanne anyị nwaanyị gara n'ọnwụ kemgbe na ndị nsa ugbu a anyị na-arara ihe fọdụ n'arụ ya. Anyị chọrọ ịmalite emume a, anyị arịọrọ ka anyị bụrụ onye ndu anyị ka harapụ ihe niile anyị gaga eme ọ bụrụ ifere ya pụọ ụtụtụ. Ọbụna mma anyị ga-ala ma anyị ga-efecha ofufe n'ụbọchị taa n'ihi nwanne anyị a. Anyị wee nwee obi ụtọ na anyị bịara gbaa ama na onye nsọ alala. Mgbe ahụ tupu niile ga-agwụ nke gị, ngọzi ga-aga n'ihu agwụ nke anyị. Afọ Jizọs Kraịst wee nzọpụta anyị. Amen.
Anya n'eluigwe, elere m anya ebe niile. Mgbe m lere anya ebe niile n'ụwa, egwu Jehova wee tobi m. M wee si n'ime ala n'obi m, ọ dịghị chi ọzọ m gafe. E wee zụga chi kekere ụwa ka eluigwe.
Mgbe m lere anya n'eluigwe, mgbe m lere anya gburugburu, We will continue to thank you for everything because you have been
do much more than we have. In the name of our dear Lord Jesus Christ, your son. Amen.
In the weak character of Christ, you can come over here. I'm a partner in progress.
I am not a joker.
I'm not going to be able to do it. It means amen. Sit down. If you have the program, you have everything that the program supposed to be now.
We have come together to pay the last tribute to our beloved sister. We thank you for the lives led by her while alive. We thank you for the family and for all the preparations made so far to ensure that today's funeral is done well. We thank you for joining mercies far and near. We pray to your Lord to be with us as we commence this funeral. Help us to do all to your glory, so that at the end, all the honor will continue to be yours, while the blessings continue to be ours. Also, the bereaved family, O Lord.
For the reading of the life history of this man, Prof. A peace.
And I everlasting
God.
The posted to present it is not right here with us. So online she will read it from the United Kingdom. So let's pay attention as it takes the biography.
Brief biography of late Madam Comfort Okoronkwo Onyeocha Oto. Madam Comfort Okoronkwo Onyeocha Oto, as fondly called by all, was born into the family of late Mazios Asioji and late Mrs. Wanidia Asioji, both of Eziogu compound Amannageu village, Arochukwu, in the present Arochukwu local government, Abia State, in the year 1957. Mama is the second child and second daughter in the family of four children. Mama was raised up by late Mazio Kurokiki and his wife, Mrs. Mwenyinaya Okorokiki, in Eziogu compound, Amannageu village in Arochukwu. She was a well-behaved child, hardworking, always cheerful and obedient. Mama was a child used to set as a good example to other children by many parents in the compound, and she is loved by all. Mama attended her primary school education, obtained the first school leaving certificate in Arochukwu Town School with a good grade before the outbreak of the Nigerian Biafra Civil War in 1967. She couldn't go to secondary school because of the instability of things and hardship that took place after the Civil War. Soon after the Nigerian Biafra Civil War, about 1971 to 1972, Mama was given out in marriage to her amiable young and loving husband, late Mazio Okoronkwo Ogwumike Onyeocha of Eziogu Amannageu, Arochukwu. God bless their marriage with 9 children, 5 boys and 4 girls. All mourn her today. Mama relocated to Cross River State, present-day Akwa Ibom State, where her husband was working in a construction company known as Santa Fe Construction Company at Abag. As someone who was never a friend to any form of idleness, she got herself into petty trading. She started with the buying and selling of things like mangoes, okras, soup thickeners, etc. God blessed her little beginning and promoted her in the trade. Mama upgraded into the selling of beans, rice, onions, salt, etc. in the wholesale and retail rates, and also trade on general foodstuffs. Mama became a business tycoon, and her business name and initial CM became a giant star in many markets in Aba and Akwa Ibom states in the 1980s. In the early 90s, Mama, a virtuous woman, returned to her hometown Arochukwu. As a new person in town, things weren't easy for her as a mother with many children, but with great courage and God's grace, she was able to start up little by little again. Mama started with the frying and selling of buns. Gradually, she graduated into cooking of porridge, yam, and into selling of fish, smoked sea fish, which she would buy in baskets from her Arochukwu, Akwa Ibom, and Cross River State suppliers, then went and marketed her goods at Umahia. God continued blessing Mama's business. She moved into crayfish, stockfish, and general food stores and became almost the number one food stockfish dealer in town, selling at both wholesale and retail rates to her teeming customers in Arochukwu and Umahia. She was a strong member of the Akwa Ibom Church. She was an active member of the church until she left Akwa Ibom State to her hometown, Arochukwu. On her return back to Arochukwu, she joined the Church of Christ. Mama remained an active member of the Church of Christ with a melodious voice as a special gift from God, which she uses to sing and glorify God, her maker. Mama was a devoted member of Church of Christ, and by God's grace, Mama partook of the Holy Communion, the Last Supper, as commanded by our Lord Jesus Christ. On July 20, 2004, Mama traveled to Aba to buy her goods. On her way back to Arochukwu via Umahia, the vehicle she boarded had a terrible accident and somersaulted many times and landed into a pit along Umahia Aba Expressway, which landed her in a spinal cord injury. Mama was rushed to the Federal Medical Center, also known as the Queen Elizabeth Hospital, Umahia, and on the next day, July 21st, 2004, she was transferred to the National Orthopedic Hospital, Enugu, where she spent almost 4 months and was finally discharged. Mama was a blessing to all, a loving and caring mother, an embodiment of beauty, a virtuous woman, always praising God in the midst of indescribable pains. With great courage and strong faith in God, Mama survived and lived happily and was serving God and humanity even on the sick bed. It is true that it has never been easy for Mama all these years. Many times she would be sick and God would heal her. This time, pains and sicknesses came upon her, and we all thought that she would soon be fine as usual, but the reverse was the case. On April 1st, 2023, Mama, after passing through severe pains and sleepless nights beyond what one can measure, at about 12 minutes after 5 p.m., God called Mama home to rest in the bosom of our Lord Jesus Christ, where there is everlasting peace and joy. We took solace that on this resurrection morning, we will meet her to part no more. Continue to rest in the bosom of God, beloved mother. Left to mourn her are children, stepchildren, grandchildren, great-grandchildren, brother, sisters, son-in-laws, daughter-in-laws, and a host of relations. Signed, Mazi Okwara Chigozie.